Ahakoa, kua heke iho ia I te tūranga kaiārahi I ngā kākāriki me te rārangi ingoa a taua rōpū. Hei tā Metiria Turei ka kaha tonu tana whai I te pōti a rōpū I roto I te tūru o te Tai Tonga. Kia hatia, ka tāia tonutia pea te kiake, ko ia ēnei ko ngā rā whakamutunga o Turei I roto I te ao tō rangapū. Nei rā, ai Irena Smith.
Ko tahi tonu te ara e hoki ai a Metiria Turei ki te whare paremata. He oi ko te pātai, mena rānei kei te hiahia ia I te rā tūranga.
It would be a good idea if she did want to win Te Tai Tonga, to let people know that if they voted for her, she will be in Parliament after the next election. And I would say that given the rates of kind of increase of the Green Party vote in Tai Tonga, that she's still a strong candidate.
I tuatuatahi a Turei roto I tētahi rohe tūru Māori te tau 2002. Nā runga I tōna kaha I roto I ngā rohe Māori, hei tā Maria Baj, kua piki ake te tautoko a ngai Māori ki te pāti kākariki.
If we look at some of the statistics, go back to the 2005 election, the Green Party received about 2% of the party vote in Māori electorates. In 2014, they received around 11%. So that's a huge jump, and I think her campaigning in those electorates and encouraging other Green Party candidates to stand in Māori electorates has been a major factor.
He wahine pūmau anō hoki ki ngā take Māori, he mea kōkiri hoki I ngā take matua o tōna pāti.
I think one of her significant achievements is reminding people that environmental issues, green issues, in Aotearoa are actually about Māori rights at their heart. And if you look at water, for example, the question of water quality and allocation, the Green Party policy is about, well, starts from the point that Māori own water. And I think that's from people like Metiria within the Green Party really pushing that Māori rights agenda.
He oi anō hei tā Baj, nā runga I tana hiahia ki te whāki atu iāna mahi he omua, I āta whāngai ia I te hiakai o te hunga pāpāho. Ka mutu kua riro ko ia me tana whānau, hei kai, mā ngā mako.
In election campaigning time, we know the media are quite keen on sensationalising things, and sometimes that leads to a kind of attacks on personalities rather than sticking to the issues. But that's a point of hindsight.
I te rā nei e hui tahi ana ngā mema Māori o te rōpū kākariki, ko te tūmanako ka puta Turei a ngā rā e tū mai nei ki te whakatau I ana hiahia, hei kai tono mo te tūru o te Tai Tonga. Irena Smith, Te Karere.